They were so powerful. Washobona Mangalisayo. Futhi lento ayiqali namhlanje ukuthi mina ngizanga kuzoshumayela ngizoshito. Amen. Iqala kudala bengingayazi ba uThixo ubesazi kanti ba ababashumayeli ababeke phambi kwami uzabe ebachobise ngohlobo olunje. Ngohlobo olwenza ndibone ukuba kugqikiwe ukushunyayelwa. Ndayibona ke lento uba mnanyani uThixo benyanisile xa ithi ndizotshito. Izwi lenkosi ngokufutshane sizolifumana kwi First Kings chapter 18. We are going to read only one verse 41. Ngizocela nje oseyifumene avele andifundele.
Jokala yokumkani isahluko seshumi elinesibhozo ivesi yamashumi amane ananye. Wathi u-Eliya ku-Ahabi, nyuka uye kudla usele ngokuba kuvakala ulwandile lwemvula enkulu.
Nyuka uye kudla usele ngokuba kuvakala ulwandila lwemvula enkulukazi. Ndizotsho into ethi, I hear the sound of a heavy rain. Ndiva isandi esandi sasiviwa ngu-Eliya. Asaviwa ngu-Eliya ngoku. Ndizotsho sona emzimvubu ukuthi I hear the sound of a heavy rain. Khona imvula enkulu ezayo. The rain is coming and the rain is raining. Apha sifunda khona ibandla likaThixo okanye isizwe sikaThixo sikhungethwe ubumnyama. AmaSirayeli ayekwaekwirijini yaseSamariya, kodwa uThixo wabathanda ukuthi bakhungathe sisimo sobumnyama esibenza ukuba uThixo abaflathele. Kodwa wabe uThixo evuse umprofeti, umprofeti ongajikiyo, umprofeti ongothuswa nto, umprofeti odingeka kwezintsuku zokugcina, uhlobo lwamaprofeti abastubborn, uhlobo lwamaprofeti abangahlehlintu, uhlobo lwamaprofeti abaya phambili abathi tears or no tears, forward we go. Blood or no blood, forward we go. Wafusa uThixo umprofeti ozoma phakathi kwakhe nabantu bakhe. Into engahlehliyo ekwazi ukumela inyani noba seyishiyeke yodwa. Into engahlehliyo ekwasukumela inyani noba sebeyikhomba ngemini emehlweni. Igama lakhe ngu-Eliya. Igama elithi Eliya lalisho ukuthi my God is Yahweh, owami uThixo nguJehova. Kwasengathi ligama kwalithiwa semdala ngoba ndibonile xa ndifunda ngayo eBhayibhileni esilwa ekumele igama likaThixo against abantu othixo. Lo mprofethi uthetha la mazwi nje isizwe sikaThixo sisentweni, sisemanyaleni. Awuthi sisemanyaleni?
Sisemanyaleni.
lento tatushale yokuthi umuntu ahalele intombi yaziswe yenhlanga okanye ngathini ngathi ange ngibele ngokuthi angaba ngayibanga kanjani bantu khona bengandlela ephucukile kodwa bona ithi lento kusuthi indala lento ba umuntu athe sazana noThixo ahalele iphi Bendifuna ubeka ngendlela esimathi ntwana ayikho enye into endinayo indala le nto yoba umntu athi wakholwayo azana noThixo arhasukele ihephi futhi adlule ulirhasukeleni alibhekabheke azipokithe azama indlela okulilanda alitsale amathemba loba uyasigubulela ngoba umntu athi hayi yiyekeni into yam ndawuguqulela ukuba njalo ke kulotata walibheka walibheka libengazela likhazimla uwapho kulicathula ubujezebheli igama layo walilanda walibeka endlini wathi kale ngake ndiphuthe hayi ndawuguqulela mntakwethu angake angeke ndisabathe njengobaoe nqabile wale ntlobo
Thank you.
Lisa. It's a soft latino, some little chico. It doesn't say that I'm a fool, it's a fool, it's a fool. Even in these last days. Why last days? Why? Kutama spoke a moin way. Now it's also Kabela. Tell us also Kabela. Quasi Mopali call and it's also Kabela. Which is what I believe. Such as a producer's zito, as of a TD Salazawa. What was the speaker? There's no hope. Tremble, Pelina. Conman. Conman. Go to Tremble, Pelina. Go about Pegame. Numbarella. Yawamoy. Oh, balela abantu bayaphithizela kwakuphi incwadi esasiyifunda ethi sihlabana nje salamba xa kunespiritual doubt ubona ngokulwa okungakhazekile ufika uthi xa ubheka ubona bahambahambe njalo abaqadala esimeni sokhonza basaba nesimo sokuzondana phakathi ebandleni bajehova inkonzo lethu. Kodwa xa sekunesimo esuka suka sikuthamileyo, ufuna ukhala ujayi ngokugidwayo. Hayi futhi uvuba igazi eliyashuma. Akushukuma umoya kulegembe, ushukuma igazi yebomba, ukhala uze ujayi ngokugidwayo.
Thank you.
kodwa siyavuma kuJehova bathi babasho kanjalo sayibabethile imbaleka ibabethe 3.5 years yabashaya yabetha yabetha kwasani bathi mabaguquke baguquke waphenduka uThixo wababheka wabheka ngenceba Andaso bekwenzekeni kodwa ngivumelene ndithi sithathe ixesha elide siyaba kwimbalela yakwamoya nam le nto bendingakhandi iqwalasele kodwa umayingcwele utshile sithathe ixesha elide siyahamba kwimbalela yakwamoya kodwa the rain is coming. The rain is on the way. Yava. I share the sound of a heavy rain. Jaka mutala woma. Besa manga no tatanga lui. The rain is coming. I share the sound. I share. Now I'm going to go and bonus a foot and bonus in the sign. So what in hand? Then I tell you now, you are listening. See a pipe of his about the Massa City who penny and Gabatale. God. My God. Se fue de nuevo.